urange mbaneze
ndakumva
hotel sari tesari neza sizamura neza
kandi nziritse ni aha ishaka kugarukira honye
ngo uvuze gutara mu police nyawe urange mbaneze
gahonde nzitu ndekura ngo utamasaye neza wagatendo ku mu police
yego ndenga
mu police nta mukandara gira ho
nziturange
Kenzo ngurikira ndebe shaka tendo ku force ngumushuru.
Wiruka nda.
Nda.
Nda. Kuma mama.
Nda. Wiruka.
Kuma mama. Kuma mama.
Zitura.
Ngo uvuze nta
wiruka.
Ah wiruka.
Cara hasi. Hasi. Hasi.
Ndese kutambo, ndese kutambo. Mugina, mugina, mugire ture. Mugina umuhetse, byina umuhetse wowe.
Nakara babase.
Kusaba metse wowe. Wa metse neza wowe. Meka neza.
Okay. Mwete mapisi. Buba, ibirahagije. Mapisi.
Mapisi.
Mweka mapisi ya, ukoma mapisi. Wi mweka mapisi. Mweka mapisi ya. Ndavuga wowe, ndavuga wowe. Wowe mweka mapisi.
Afande, afande mweka mapisi.
Mweka mapisi ya.
Arando.
Mweka mapisi. Urcho, take my chest. Come on, come on, come on, come on, come on.
Tanuras, come on, come on, come on. Tanuras,
make my chest. We are the police, inspector. We are going to get
out. Yeah, we are going to
get machete. Machete, boba, machete, boba.
Machete.
We are going
to get.
Okay. We are going machete. We are going to get.
Tutu.
We are going to get.
Found the ghost. Now found the negative. We are going to get the ghost wounded.
Makcari mungkin jangan lupa. Panjang harap sekarang. Aku mau ambil jauh virus. Mau nggak jadi mukzana buri? Pompa? Pompaje bu. Pompaje, pompaje,
pompaje. Nego tu bazi tera.
Aku tu dalam pompaje bu.
Nego tu.
Pompaje bu. Pompaje, 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 pompaje.
Ucas.
Aku nak kerja mah pompaje, pompaje.
Eh.
Waruk mau mau polis ini mau menjadi pompaje izaris. Yapo. Em. Pompage.
Okay.
Uru mujura urakomeye.
Eh, akose
twagiye. Uru mujura urakomeye. Twagize amukaja. Rimwe kugende. Ah, sina kubyesha. Kazane hano, kazane, 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 kazane. Wari kitacha. Wari kitacha hano. Nakubwiye. Hano matware yose nayange.
Yego ndabize.
Unkitsara garuka. Urakoze sha. Mwambika iryo ko ture kuri mukwi. Agruka we, agruka. Uri mu police ngure inspect, uri kujya wowe. Mwambika iryo ko ture kuri mukwi. Mwambika ture. Ajabu. Ijya ture. Aras. Aras isha. Raberewe. Mu police inspector. Gawo mumbwire. Polisi defile. Buba, lure gaung gaung sini. Mana sih? Hasimo naba. Abantu baherekereka kose banyiruka ngo guhera mu ishyamba bangurikira buri hamwe hose. Kose bamenye bafite ikintu bafana n'abantu twafashe.
Uyu mupolisi n'uyu mujura
cyane rwose bangenze wo guhera kare mu ishyamba bangenda runono. Paka tugeze hano.
None sha ninde mushaka muraba?
Bose.
Bose muraba shaka. Okay.
Muze mubafate muze nta kibazo.
Sha ndabona niyo ari umupolisi sha hanya ngo ni umupolisi. Inspector.
Baje
gutwara.
N'abana bange.
N'abana bawe.
N'abana bange.
Baje gutwara.
Basha winduhiriza abahungu kuko mfite akazi kenshi kuri station barankeneye ngo nawe tubirangize.